ayi ufika ngibajulukise kimi lelihlali khubukile kimi bajutela usebenzile sithi sonke siphakamile bangithipha bathe ngibasise kimi ngike ngizibayizise ngibacishe sibongisisebenzise bangalingi ngike baze bangifice ngithi yini fika ngibajulukise kimi lelihlali khubukile kimi bajutela usebenzile so sithi sonke siphakamile bangithipha bathe ngibasise kimi ngike ngizibayizise ngiyabacisha sibongisisebenzise bangalingi ngike baze bangifice ufike bathini bathini ubokhaphela namanga baningi ebazofuna ezakho impilo ebahalele yakho impilo ayibo uzwile bathini bathini udinga isimilo kuzumize ebahambile abazamile imali ebuyibukeli ishiye ayibo uzwile bathini bathini ubokhaphela namanga baningi ebazofuna ezakho impilo ebahalele yakho impilo ayibo uzwile bathini bathini udinga isimilo kuzumize ebahambile abazamile Male voy a jugar el chile, ay no Lezo zikithi sonke siphakamile bangithipha bathe ngifasise yini ngeke ngizibayizise ngiyabacisha sibongisisebenzise bangalingi ngike baze bangifice ngithi yini fika ngibajulukise kimi belihlali khubukile yini bathudela usebenzile so zikithi sonke siphakamile bangithipha bathe ngifasise yini ngeke ngizibayizise ngiyabacisha sibongisisebenzise bangalingi ngike baze bangifice zile bathini bathini ubokhaphela namanga maningi ebazofuna ezakho impilo ebahalele yakho impilo ayibo uzwile bathini bathini udinga isimilo kuzundize ebahambile abazamile ngale ngoyibukela ishiye ayibo uzwile bathini bathini enamanga maningi ezakho impilo eyakho impilo uzwile bathini bathini ekuzundize ebahambile abazamile Malibu, you go get it, see, I know.